Katsuwa kamaze kwak? Ash. Katsuwa
katse
mona kamaze kwira ho. Che. Iridirisha. Hm? Hoya hanu hanu mona angi bagizwa ngo baraye baratura.
Ni wabyiteguri.
Oya ntibikone.
Ntina ikunda nangabuye.
Kamaria byose hari kubgaho natigezwa kwitegura ngakora ibishoboka byose kuberawe.
Waranyiteguri niko.
Ah karange ntacho ntacho maze kazi mamunzu kariyo akenyuma ntangora. Ego. Yo. Ash nawe mwana wa kubga warunganda mwijo mwijo reho warunganda guke.
Ndakuganda kuziki.
Na abantu bize twiriko twari twatonjo. Nemba warajabutse mu hari ha muri Kongo nemba wagiye hehe has
mugamata
uri message cyangwa Christian eh ngira uri message cyangwa uri Christian
kasha cyangwa je ndabimenye
ntabyo ya
nabyo
ni muto menya genera ndabimenye
bash
yego
mukaboshe ntagiye kubesha wari wanyiteguri aka katura none ngire bakubatse neza eh
shiri nategezwe kwitegura kandi ndakwitegurira kuko intambara amaze kugwana sari nyinshi cyane
singiye kukubesha urukundo rwacu rwari rufise abansi benshi
abasi n'abadayimoni bari barimo data ntibyari gusa barabasi bavanzemo n'abadayimoni urumva baragwana bugaca bukira mugabo natwe twaragwanya mpaka
mata nukuri sindemera yuko tubana nukuri ahanyine twajyamanye
mai maria
nikangu reka mwijoro we ntiwabibonye nikanguye mbona turajyamanye ndavuga ati ati nivyo nuko je nagira ngo ndiko ndarota nivyo gushimira imana amata kubona tubana n'urukundo rwacu ikintu rwari rufise abansi benshi nakinanira imana
maria reka ndakubwira ikintu kimwe nejo nejo uri mu rugambo kuri kuragwana uritegura cyere nitegoyi kandi yirugamba rushushe sumwe gusubira inyoma ahubwo umwanya wo kugwana uja iyo mwasari ewore no umuti twakoresha kugira ngo ushobe gutsinda bino byose kandi ntawe reka gushimira imana kubera yuko yatubaye hafi nawe yaratugwaniye yatwongereje ingufu
ubu mata nagira ndakubwire ko nacyo ngiye gutinya ko ndabona yuko imana icyo yanditse kibicho nyine
kitegerezwa kuba je nani ndayishima cyane kuko hano hano ubona duhagaze turi waraye niho hari akarimbi ku rukundo rwacu kabisa uje umviza ujyane imyungu amagoma urumva amateke imyumba tiri jumba uzuje ntangorane naha
akanyama
mpere ntuzajya hiya koma mawe ruzi kwemera bizikunze azoba gatana ndoza no ruhanyo wasigana urundi nta kibazo cy'inyama kabisa
yego shere hiki ni bagi kwats hewe ejo ibyo bugeni ni kujya naguma numvi soni 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 masoni 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 hewe arabonye ngina maso yose ari kuri jewe
nawe ayo kama
vaninza
nokuvuga uranje ntibigira bambona
ya kupanyiza gushikange gushika tutahe duhetse bugeni amaso yose ari kuri jewe nanje nakuma nunama nakuma ndaba hasi mvuga ni sije nabonye ngo biraheze nanumva yashu yarabitse uguye arurabira yewe kani peka abantu ko kuma banda yewe hajya nagira ni sobe ko neza na neza
mara ko mama nari gucaye kamari mara ko ngoje gisoni wa mukobwa
ya ni hamenye ni numbwira ngo yo Seri, ni hamwenye ndetse kwakutura kibuke.
Asa je wajya je gusaje nanye ne mvura ko nanye ne aturamye nararanye ndi muri costume ya mateke.
Burya rukote nawe wari wangu. Ash. Warakwemeye ntuke. Wari uberewe. Hewe. Ngetse kuri. Mhm. Warutiye he.
Ijya ni yo naguze. Gusa shire nakubwira hajya. Urano kuba ko barakura amaso yose ari kuri wewe. Je mugera nje jisho gari ri ku muntu uyu umwe uyu
inde
Ruberuto Ruberuto nyina vugati ndamubonye agize agikanze ukubonye
Maria.
Je vais aller au Nakuifu, Zakukurazi, Kumisios, Ari je nahora ntekera impamba nkagusanga.
Ndagira ndabakumbuye ebana. Sije mu ndashitse ngaha.
Bashura hashitse kandi kandi urabona imisi yari myinshi sinzi ngene uhamenye.
Nabajije.
Hey. Ego.
Amakuru ya matayo.
Nuko matayo. Matayo. Matayo yararongoye.
Mana we. Mama mwe namwe murahisha inkuru kwe gutadutumiye.
Yubatse muri ya muri bwa bwa sise yafaguze. Bumwe yari yaraguye. Nibwo namuhaye ngo yubakemo.
Jo.
Utise nabatumiye.
Ntiwadutumiye.
Emwe je nabirese ndabibona. Ubwo bugeni bwa matayo. Mukama kwari kuzirukanya.
Yo, Oya, tu as vu, 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 tu as
Niugabirwa na mabwe wawe. Mukabirumba. Asha jewe twe nazina twavuze. Nazina twavuze mutubeshe. Nimwarongo.
Nubonye ne yambwiye ati ngo ari mukunzanira izindi ega ari mukuza
oya
ega ari mukuza kwe
narinzi
shuzoze ku niyaza uzoze vraiment
shuzombwire kweri nzoza kura
hasha reka reka nzi ko abantu bari bura usanga baratagase
basanze nzoza kuraba nangora
asuraza burya hanu zobura nagafana wo
sha je ndumba caraciyemwe we sha nzoza nangora
nawe asha ni mundu bizi yazobaje
nzoza
Muraya buze.
Tubuze iki?
Tubereye mu nkuru zacu twebwe. Umbi sibiki.
Ayo nyene mugenda muravuga.
Aya.
Ayo muze.
Ibiki gayeme.
Ubu rero murasubutura iminwa nka mushushwe urumva mugakanwa amaso nk'ubumaraya mukagira muravuga umuntu muhera kugasoze muzungura
mwaravuga cyangwa mwaravuga. Wewe tukuvuga mu biki?
Mugenda murekereza inkonda mugenda murekura iminwa nka samusure. Murakoze amuganuko
mana inga ibyo nabyo ngo nibiki
Yohana jese na jenga hamu ishuru kwangu tangu rekumbata. Wenhu ni mugi shayo wanyi. Mugabo iyongeso. Umona kumga kotori ye iwanyo.
Yeah.
Ariko ndababazeka mwa bakobwa.
Yego.
Bimbura kimazi. Maria batwaye iki?
Maria? Ha! Urabuze nibyo turati?
Mbeka cemura muri wanyu nje gusabiwanye. Mugira muravuga ngo tewe ngo ngaburirwa ngo na mamango na mabukwera. Ibyo ntane isoro mugira mwabuze byo mukora. Ubona baharaho muri we na Maria.
Kandi abagaba tacho bimariye nuko bameze.
Maria numumbaye tanga wahera kumusogera bumwoga kuza kwibarabara. Maria na chai number 1.
Urya.
Havuye maranyi na wayezu akira Maria wanje. Mukomera ndabihaneje. Kumukanura maso nkubu Maria. Ngo muri 71 naho nyene.
Kandi abagaba tacho bimariye nuko babarari
imiti.
Ni imiti.
Ndabukira ndamuvuka muvuka mukira muravuka mwabuze nito mukora
mwabuze nabaza. Tukuvuga ibiki, tukuvuga ibiki.
Cyane ni kubara nabaza.
Ninde yo kwemera ha urabuze nibindi Maria honye narakunaniye wewe ninde yo kwemera wewe
naho mwogira gute nibikunda matarusha
tukuraga mubiki
mwebwe
uje nguje ngo twenwe turagukeneye
uviriza ndabihanira kujya mwakomye kwibera kwa banyoko kitire kuri Maria ngo atubwe amaramuvuga
wewe na Maria
ndababaze
turazi byiwanyu
manzu nyubiriza n'umbose kandi mara none
nitugukeneye wewe nitugukeneye wewe
Kaneza.
Se.
Gute. Foya ngwa munda. Imisi ni myinshi.
Ni myinshi, ni myinshi.
Yewe.
Sa.
Imisi ni myinshi.
Myinshi gute.
Yewe. Ni wewe?
Njewe.
Iyo nari kuronka umwana ntuma. Nubu naguma ndangamitse, subira ndangamitse, subira ndangamitse ngaruka.
Gute kense.
Kani.
Imisi yose yo kutanga kuri umutumba wacu. Yewe amakuru yamwamenya handi?
Oya, burya hana ariko ndahije ngene ndakuronda gakari.
Ha, iyo nari kuronka urya mwana ngo ndamutume.
None amazi iminsi ngahe shitse. Nta ni iminsi ngahe irahera, wowe naho utangiye kwido.
No, na kwido gasiko. Yewe. Ndakubwiza kuri rero. Imyaka yose.
Yewe arahinduka. None nahindutse gute?
Ni kuri kw'Imana. Uyi misi yose ni wimvira ati Samuel ameze gute?
None nuzi ko iminsi genda ko ariko bakobwa duhinduka.
Ngira. Uyu ni wewe cyangwa?
Ni
wowe byibushe.
Nawe warashobora babimugabo nyene warakuze bashe.
Nabaye iki?
Nyene warabura nyene urashitse nyene. Urakwiye umugore.
Utavuga siko. Ariko hewe hariya wagiye biki?
Njaye ne dusanzwe.
Dusanzwe. Zikugira uku.
None erega ni nuza bakobwa none.
Ukabyibuka kumbona.
Eh mukunyene.
Mama wanje we.
Bas.
Umenguru mupfaburaya. Baba ndi baza bakuruka bakuruka
badani. Aya nawe reka nawe urakabije.
Nakabije siko. Nyara rutse myaka nane maze.
Je nanje umuji wanje nane ndagukumbuye kweri.
Rahaba aho kuntu habaye.
Atabibona kweri ibintu bisa. Basa no kumutumba wacu harahindutse myaka myinshi. Basa burya nahashitse ndavuga zanzu zose ubunya ziri kwa mabati.
Ubu haraje umugisagara gisa ubudanzu z'ubwatsi baratemagaye bwaravuyeho bwose ariko ntuze imyo kayese n'ukuri gakani
none ingorane nagiye sindi muzima ara ntumbonye
bitama
aho bana byagabanutse
mbekane baca nkunda nka ke
kubera ki none no kwibagira rega aho kacye ntihacugwa
no kuri kwimana
mana
Ah,
kubona baratagase urasa neza
nuko nyene nimere
ego ewe ubwo nabuntu atagase mu gisagara bahungwa ngo bacana cana ko kaneza wewe
ntandane ntuzi inkumi aho ahiri
cyo gisagara gaye mu giye kwirundamo ego ari nkuko kaziri sakeze ngo mazi kaneza
madame araho none arakomeye
kandi ari monde madame sheri ngo ramutse umuntu uzanya gatebe yicareko ako nakurije boni sawa ndashime imana
baraje ngaburubaka kweri bashi mbona kazi kweri ari sawa kabisa
ntacho ntacho kabaye nyina umuntu akikumusaya ntacho kabaye
akagerageje ataraka
Caribou,
Caribou, Caribou,
Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou,
Caribou,
Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou,
Caribou, Caribou, Caribou,
Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou, Caribou,
Caribou, Caribou,
Caribou, Caribou, Caribou,
umuntu yanyimye amazi yo kunwa injya nidazoma
atari nabo yicari umva wasanze wasanze mu rugo uje kuntuka
musaza wanje ntacho wanje kwere
kana bivuge mpagurutse ariko kaneza sibyo wowe musikanje wagufata iya mbere ukashigikira je na Maria kuko nuzi ibyaciye hagati yanjye na Mari
ibyo byaciye hagati nabyo ngeneye kumenya niba byaraciye hagati nuko wazanye umugore w'ikirumbo ntacho wazanye ndi mushike wenda kubwiye ntacho wazanye umuntu uyimana amazi yo kunwa
zonta umve ndakubarire
gamatayo
umve ndakubarire na nyamivo yaransize si wowe uzonanira wowe usugiye rero kunanira wewe
ariko kaneza uvuga ko akwimye amazi yakwimye amazi ubushitsi umwe nta n'iminota ibiri umaze ngaha ushaka kumwagiriza
ibyo wewe ibyo ntabyo womenya icyo wamenya gusa usa ntacyo ufise ntacyo warongoye ahubwo ndagukiyu ari wanyu nimugiye kumbona icyo ngize gusa ndagiye niwa mbona kandi ngaha
genda
ndagiye
genda
uyu ni musaza wanje ariko
oya
kaneza genda aha ni kwa musigwa musangwa aha kandi ukabana nyongere wowe nta mugabo uzoronka nta nisazi zokuramutse uzuhava utaronka n'umugabo nisazi kuramutsa
wowe kaneza urazingwa nsange mu rugo kwanje aje kuntuka
umva icyo baramwe abakobwa ibintu birazana no mali
sa
ni kwata n'umuntu utamatse nga nta n'imisegonda ibira amatse nga wamwimye amazi bigenze
umviriza ndakubariye iri ni cyaka kabiri ni cyaka birantuka ubwa mbere yasanze kwibombo asaba amazi ntamunsi arantuka atana ndamukije none umuntu abo ansanze mu kwanje aje kuntuka mbega ndakubaze ni mushiki wawe sigurira
basha urya heko urya ni mushiki wanje kwa data wacu
sa yega je ndatangara
yakuriye mu bisagariyo urabona kuna agenda yishwa batura
Jenda kubariye mugabo nimbara kandi afite ibyo mukobwa. Mugabo yava. Ha, nikasusa ntumba.
Abantu bakure mu gisagara rero sanga. Ewe, bakuheye micitari.
Ha. Uyo wewe aja rutanyoko.
Bya mama afite no vyire cyo. Ya byo bya byarahetse cyo.
Cha. Uyo wewe. Ha. Aja rutanyoko sindakubesha.
Nego. Ndashitse hajya
umugore yatetse arakawuka aranka no kunza imana ejo bundi naciye kwibombo ndamusaba amazi yo kunwa aranka kunyishura none nshitse kwa mata yosanga kumbe niwe mugore wiwe
hamwe je uruhutse waragiye uri kuratembera umusanga kwibomba mugandi wari umuzi mugabo urumva nawe nyandi yarakuzi
nishabuze ko kuramufashe nukuntu nayo namusabye amazi aranyima arantutse anyise ko ndi ndaya nyimba arizi ngo nje kuraba matayo ni yarazi ko ndi mushiki arantutse aranyambitse ibara
kijya nikivagundu urya amajambo yiwe ava mu kanwa kiwe ababanyi barahebye afise amajambo nuka mu kanwa nka nyina
cha oya nukuri nimba rujya mugora musaza wacu yarongoye ntacho yarongoye nta yashitse
nawe rero uburi mu mushegesho ntibupfura ngurya arahatunye umwaka wose muri rya nzu wabonye nani yikoroka
ahubwo imana yo kinga ntaravyarane na musaza wacu kuko ingesa fise iranuka iboze
aha naratunduye mwana naratunduye
wararushe mama
aha naratunduye
wararushe
mateyo wanjuzi yabikinege ngurya aho yozanye umuntu amari rirunga amari ndundu ahubwo yaje kunyongerereza
inzu imana yo kinga ntatware ni mama gusubira kandi imbere y'umujyango ujya mugore
jewe ntacyo naramuvyaye naramuvyariye umugabo nzoza ndasenge gitondo mugoro bafate kwirere urupfu sinzi ngene rukora sidamwifurije urupfu mugabo ntawuzi icyo imana yanyandikiye
mama bananya kazurimwo nagende gukora ibyo munsi mugabo icyo ndakubwira cyo matayo ntacyo yarungu
nibi nari impejeje ugi mwana nje tugende ndakwereka utwo turarira